Good evening, welcome to another lovely Thursday evening. Sinamkele ku head to toe with Dr. Tebelele ku Mpuma Kapa TV. Siyabulela ngokuba nathi ngale ntlwa and sinethemba lento oba nizawufunda. Sisezinyaweni ke namhlanje. Asigo head to toe nje, siqala kwi toes namhlanje. Nizobona iligama siyalandela. Through the eyes and knowledge of Ucebi's mobile foot care. Cebi, thank you very much for us on Arisha and thank you for being with us this evening. Yintoni ufuna ezinyaweni?
Dok, yazi inyawo zibalulekile kakhulu inyawo. Because if you notice, inyawo zezona zisithwalayo they every day, each and every day, uvuka ume ngeenyawo. So inyawo ziye zimnete umbulelo.
Okay.
Which is by phambara ngeenyawo kuzibulela inyawo zakho. Yes, Doc. And ndinothando kakhulu, I think Windows is dibene nenyawo. Because I know uba kwabantu endibabonayo abangakwazi uwalka. Baye ihlobo abanqwenela ngalo uba bebekwazi uwalka uzenzela izinto ngokwabo. Now imagine uba ungakwazi uwalka ube unenyawo, ungenanyawo. Mm-hmm. So inyawo ngoku zisekhona masizibulela.
Yeah. That's powerful. And then Cebi's mobile foot care, when was this started and what informed the foundation of the mobile foot care? So it means uhambele abantu, uhambe uzigoqele iinyawo.
Yes, Doc. Into endiyenzayo, Doc, into phofu le nto ndiyiqale 2022.
Okay.
Yes, 2022, ngoJanuwari yaqhuba. I-first client sam, phofu ndayiposta kwi-social media not knowing that abantu will reveal a report, baza nika feedback a positive about this. And I saw number, no, lento ndiyicingayo, it's not something wrong. So it's something good because abantu, baninzi abantu abane challenges with inyawo zabo. Yes. So ndabona uba no, this is something I need to ba mayenziwe, inakekelwe.
So, kwi challenges that you can mention, zeziphi into ezixhaphakileyo ozibonayo kwiingxaki zenyawo? Because ndiyacinga ke ngoku mna as a clinician, there are a number of things i-wellness yenyawo is very important, especially kwi-diabetics. Siba nento ekuthiwa zi-diabetic neuropathy, sineengxaki ze-fungal infections zenzipho. There are a number of things. Zeziphi into ezixhaphakileyo ozibonayo wena odilishana nazo
ezona ngxaki ndizibonayo, Doc? Iba zinyawo, i-dry heels. Inyawo ezixwebayo, ibe i-fungus, i-toenails ezine-fungus. Yes, ibe izikons kakhulu. Which is ikons eziphela zibe painful ebantwini, umntu kube nzima uba makawoke.
Foka umntu exhwecwe.
Yes, axhwecwe. Then ibe i-callus nayo, which is the one that iqina ngaphantsi kwenyawo, iyenza inyawo uba maliqine ngaphantsi. And iya ikhula iba yengeza enye ileya eyenza inyawo lingavakali noba uyahlatywa yinto sometime. Yes. So zezona zinto ndidibana nazo kakhulu.
Masesiqala kule ye-callus. Ixhaphakile into yoba umntu abantu unyawo lwam lunekhokho elilapha ngaphantsi eliqinileyo.
Yes.
Wenza ntoni for ezo zinto? Ulithambisela khokho.
Ela khokho, Doc, I don't believe we uvele ulithambise nje ucinga fanele uba lizoba right. Into ebalulekileyo i-careless, into ebalulekileyo funeka uyistraphe, uyikhuhle. So that iphokoqeke, xa iphokoqeka ke ngoku iya isondela to the original layer yenyawo. So funeka ibalulekile laa nto uba ufumane i-foot scrub for yona.
Okay.
Yes.
I-foot scrub, kunto sasizisebenzisa funa matye, sasisebenzisa amatye arafu.
Yes.
For iinyawo ezingathi ziqinele because ikhule sihamba kanyawo ixesha elininzi.
Kwawo la yasebenza.
Ezi scrub zohlukile kula matye okanye i-concept iyi-one.
Zohlukile kancinci because ilitye uburhlofu balo alifani nezi scrub zithengiswayo. If you notice, ezi scrub zithengiswayo zona ziyakwazi sort of sandpaper.
Okay.
Well, yeah, it's sort of like quality of sandpaper as a strap sitting swipe. So, which is it different kan ngulike? I kaus lolange liche. I last I liche lona. I kaule zopindi kule kaulo lenge liche.
Okay.
But kaulo le with as a strap. As a strap ziyaz lole deeper. So, which is it take shuba my pinde I kule la keles.
Then ikonzi yenziwa kunqoba isihlangu esingakulinganiyo.
Yes, ikonzi yenziwa kunqoba isihlangu esingakulinganiyo and sibe sikukhuhla nokukhuhla because xa sikhuhleka if ever kukho into ekhuhlayo sorry enyaweni xa inyawo likhuhleka esihlangwini iye icreate ke ngoku la nto ila pain ibuhlungu which is izayenza uba mayiqine ixobule sometimes neskin ufumane une-blister because of i small size.
Then ithini approach to wellness yenyawo emntwini onjalo?
Kunxiba
how do you care for such a kind of food?
Inyawo ihlobo ofuna kulinakekele ngalo ngumntu ibalulekile uba ufumane perfect size, not just a small size. And make sure i-socks siyazitshintsha. Make sure uba kwaxa nawe every day at least inyawo uyalivasa ulibeke phandle like lipholiswe libethwe ngumoya and make sure inyawo you moisturize inyawo lingabi dry lingaxwebi. That's the only route that I would suggest for umntu uba anakekele ngalo inyawo like.
Xa uthetha nge-wellness yenyawo is it different from what we get kwezi spas, foot massage? Do you do foot massages or when out dilishana nenyawo ezinengxaki?
Yes, it's different, Doc, because when you talk about wellness yenyawo ne, you're not talking about just a pedicure. Because there is a pedicure, I called my business a foot care.
Sure.
Le ndo ndithi foot care, we do the deep cleaning of inyawo. We don't just do ibamalibukeke, we just do a deep cleaning of inyawo. It's not about ubukeka kwenyawo, it's all about uba inyawo le relax, we call it happy feet, le relax, likwazi uba libe cup, libe soft, which is uphunguleke oku eza layers lapha ngaphezulu bezinganideki enyaweni, which is as a careless ikons. Kwa xa ususe ikons enyaweni uye ulive inyawo uba le relief.
Sure.
Because ikons can cause pain enyaweni. So that's why we do the deep cleaning of inyawo. We want to remove yonke laa nto ikhoze inyawo libe uncomfortable. Yes.
Hey, kuzawutsho unqaba abantu abakrazula iingubo ngeenyawo ezinamasa. Sizawuthetha ngamasa xa sibuye. We gonna take a short break. Then kusiqwalasele umcimbi wamasa. Ndikhule ndinamasa, hence I want to address them through you. Mhlawumbi ngendancedakala msinyane. I lost a lot of confidence and self-esteem ngenxa yomcimbi wamasa because there was no such a thing as foot care ngelo xesha. Mhlawumbi kungekudala ndafaka ifili emasini then ndibe sharp.
Yeah.
Thank you so much for coming through. And bukeli wethu, thank you for sticking with us. We'll be back in a minute or so. Don't run away. Inyawo zibalulekile for a number of reasons. Wellness yakho entloko uyotshelizwaneni. Inyawo zibalulekile, ziyakuthwala. Come back to all our viewers. Thank you for not running away. We're talking foot wellness through Cebiz Mobile Foot Care. Amasa. Le nto uba neendonga apha ezithendeni and so on, but uyababona belungu? Athanda masuxhaphaka kwelaa cala. Do you see that often and uyayihendlisha yenye yezinto engxaki odilishana nazo?
Yes, I do see that, Doc, because most abantu nedoc yokokuqala into endiyibonayo that cause i-track heel abantu iinyawo zabo abazithambisi soloko zi dry zomile and umntu aphinde ahambe phandle ngenyawo.
Yeah.
Which is xa uhamba ke ngenyawo uadapta kwa umhlaba umnyathelayo, unyathela i-different soil, ufumane i-different dust. So ezaa nto ziye zipakishane even napha enyaweni while uhamba ngenyawo linyawo li-dry. So laa nto iye and bear in mind nomzimba usinda kwa inyawo. So the force that umzimba applies enyaweni uyenza kwalona inyawo libe ngathi lifuna ukuchachamba because of seli-dry kakade. kanti xa limoist inyawo it's not easy like uba lingathi live lisikeke but xa lumile it's easy uba malusikeke
neqhekeke sasiyenza ke njengomntu endithi sikhule sinamasa sasenza imixa yeparafini nekhandlela kwakuthiwa yintyola ntyora and then siyiqabe for ezantando ngoku iapproach yenithini unyanga masa
sometimes yes doc amasa ne ayenziwa naye ikeles le ibasenyaweni
laleya
idiki kuye kuqhekeke laleya idiki ufumaniseka ba abanye ke ngoku enyaweni labo ayikho buhlungu la masa wekho buhlungu because of kuqhekeke laleya ingaphezulu so laleya ingaphezulu once uyistrape ususe laleya ingaphezulu iye acutheke la masa aye acutheka avaleka
abe
ngathi ayavaleka but ke ukuba ungumntu ongazinakekeliyo enyawo ongafumani into ze-right zothambisa to maintain ke ngoku xa seyisukile laleya iye iphindele back to square one ufumanise kubinyawo lakho aliyeki uqhekeka lizawusoloko liqhekeka because of eza la food care awuyilandeli iprocess yayo
but most black children grew up without shoes okanye abantu baxesha elide umntu engahambi ngazihlangu ingabi ne-impact into yoba ube ngumntu ohamba kanyawo generally noba nezihlangu early in life
yes inayi-impact laa nto kumntu osemdala because xa ubuyanothisa abantwana umntana uyakwazi ukukhula ehamba ngeenyawo but angaqhekeka iinyawo qala ukuqhekeka iinyawo maybe xa efika maybe at the age of 16 years and it depends nange-weight yakhe i-weight iyakhawunta nayo because umntu ibalulekile uba ube ungabi ne-weight enkulu because of izosinda kwawena ezinyaweni the more i-weight yakho iba nkulu is the more ezinyaweni naba uba nee-problems nawe nasezinyaweni so abantwaneni ke ngoku abantwana it's not ayiqhaphakanga into yoba babe nazo i-track heels khona kwama zange ndambona umntana one-track heels until afike at the age of 16 plus then baqale ke ngoku uba ne-track heels because of nohamba ngeenyawo
okay kukho abantu engathi i-tradition into ohamba ngeenyawo kubo so what would you say to them is it something that would discourage or is it
I don't encourage uhamba ngeenyawo especially when you're outside endlini because glando bendiyithetha dok uba xa uphandle umhlaba omnyathela yawufani you would find out abanye uhamba kweenyawo ngenxa yoba iweight ufumaniseka uba inyawo lizawuba ngathi linedos because liyahlatywa ngaphantsi xa ihamba ngeenyawo outside it's better uhambe ngeenyawo ube usendlini
undikhumbuze enye into kukho into eyayithandwa ukuthiwa ichaphazela abantu abatshaya intsango kwakuthiwa yimpehla fika umntu enemingxunyana apha is that part of izinto odilishana nazo
yes yes impehla nayo
umntu echwechoka ehamba
but abanye shem endilishana nabo impehla zabo is not too bad because ewe zinayo i-pain ezinayo but la nto yempehla inida abantu abafana ne-podiatrist umntu ozayoyikhupha akhuphe nalaa ncambu yayo
okay
yes akhuphe nalaa ncambu yayo
now that uthetha nge-podiatrist is very important for people to understand that there are people who have studied umcimbi wodilishana nenyawo and i-diabetics if u-diabetic we always refer you once every year for uyohlola inyawo and kubalulekile into yoba niyadilishana ne-souls inner souls and everything
yes doc into endiye ndiyenze ndiye ndiba-advise abantu to where to buy the inner souls ezibetter just to keep inyawo li-comfortable esihlangwini because ne-low quality yesihlangu can cause i-food problems it's very important xa unxibe ihlangu even if it's a low quality but make sure i-socks zakho are clean and you got a comfortable inner soul ngaphakathi
sure then masize ke ngokwapha ezinzipheni nenza ntoni ngenzipho kwaceba izimobile food care
kumntu one-fungus siye elazipho selikline ngaphakathi because liye umntu onezipho ne-fungus liye likhule libe deki abanye ufumaniseke ba
achintsha leshe ba bo uma le value take ngivile okanye liyaphoqeka
yes iliphokoqeke uthi usakuzaba usal cleaner liyaphokoqeka so into esenzayo we trim that nail then sil clean ngaphakathi just to make sure uba lisondela to the original nail because you'll find out uba ayililo lonke izipho elimoshakeleyo which is in the fungus liyahamba lihamba ungalicheba ulichebe ufumanise ukuba ucheba to the half of izipho so we see a silk cleaner silk trim elazipho then for uba maliphinde liqale eqaleni ukhula
is it working
it works slowly doc but kwabanye iyashiyana inyawo zabantu kwabanye it can work kwabanye it might not work because of the damage that is already there kwabanye sifumana lisaqala ubana la fungus then sikhawulezele cell drain
so okubalekileyo umuntu xa ibomba lengxaki elolhlobo kuphakama msinyane asondele kumuntu onomdla wanceda inyawo ziyanuka but I'm just going to take a short break before ndize kuba udilishana nenyawo inyawo ziyanuka plus kuyathanda ubakho izinto abaphakathi kwenzwane apha ezinyaweni lento sithi fungal infection ngayo kodwa inzekinzane and so on sizojonga into ba niyaz observe nezo zinto because i wellness yenyawo kubalekile nensebenziswano stick with us mbukeli wethu we talking foot wellness through Cebiz mobile foot care don't run away Welcome back and thank you for not running away. We're still talking about imicimbi yenyawo. Sijonge impilo yenyawo, wellness of your feet. Sijonge le nyawo ezinamasa, sasijonga inyawo ezine colors, sasijonga inyawo ezine cones, sasijonga inyawo ezinenzipho eziqinileyo, inzipho eziphuqekayo, sasijonga inyawo ezine vumba. Inyawo ziyanuka. Into nebambe inyawo zinuka.
It's the same as hygiene talk. Hygiene ibalekile hygiene esihlangweni isihlangu xa usinqebile most dina songa most sisinqeba isihlangu the whole day 9 to 5 so kula 9 to 5 inyawo liyabila ekubileni kwenyawo then ilando iye ikhoze ilando ivumba ke okwakubila kwenyawo ifana naxa ubilile emzimbeni uye kube khona nje ivunjana elingathi likhona so iyafana nasenyaweni so ibalekile ke ba inyawo ixa ugqibile ubuyile endlini la 9 to 5 inyawo uzikhulula igawusi uzivase uzikhuphe izihlangu zike zibethwe ngumoya for ubalekisa nelavumba and make sure uba isocks uyazitshintsha because you can't wear the same socks even the inner socks
powder sikhulu ezithandwa ngoba ziyancedisa ezaa powder
yes it's very important even if mhlawumbi ufumane ipowder for or ispray for uspray nje just pay esihlangwini for ubulala la bacteria ihlala phaphakathi elana esihlangwini nakho igawusi
awesome masike ngokwaphakathi kwenzipho sinento exhaphakileyo ethanda uba lapha phakathi kwenzipho sixhosa kuthiwa inzikinzane okanye sithi yi-fungal infection niyancedisa ukuspotisha loo nto leyo then bathumele koogqirha abantu okanye yenye into enobangela ivumba apha enyaweni how often do you see or are you able to pick up ii-problems ezinjalo
Doc, kule nto uyithethayo abazali ndikhule besithi luchwane luchwane yes laa nto ibamhlophe between the toes yeah nayo it cause ukunuka kwenyawo at the same time because
xa uvula inzwane
ezufike
iyanuka nje yodwa ya
into eyenzekayo paradox nobila kwenyawo soloko inyawo livalelekile kuba damp between the toes and ke oku it cause ke oku la infection yelanto yochwane ibe yenza uchwane phaphakathi and la oba olachwane luba buhlungu sometime because xa limanzi lisondele too much to the liquid skin right then uba uke walisusa elachwane you can bleed you can easily bleed
yeah,
because of limanzi
kwe real flesh
yes so ibalekile uba xa unochwane I would recommend umdu a visite ugqirha or podiatrist that can maybe help to remove all akhwane qala then akunike a right product to uba mawuqabe pha enyaweni for ukukhawulelana nolakho.
That is very important phulaphulu wethu okanye ubukelo wethu into yoba xa unokuchwane le nto sithi yithini yaphedisa okanye uthi yinzikinzane le nto iba laa phakathi kwenzwane ufike ngathi usikekile okanye unengubo emhlophe enukayo phakathi kwenzwane then as part of i-food care we always recommend that abantu xa usosula wosule nalaa phakathi kwenzwane kube dry so that kungabi easy ubila njengoba uceba i-food care esitsho once ubile then it's a very good culture medium for intsholongwane uba zifumane indawo yokufukama zikhule. And then izihlangu, is there anything that we can learn from the type of shoes that we wear?
I would suggest
in terms of food care.
I would suggest umdutok to buy at least a comfortable shoe. Ingabe isihlangu siqinileyo. If usiqinile isihlangu, make sure you get inner that ezothamba. And nalapho inner is comfortable. Nalapho xa ufumene inner comfortable, make sure uba isihlangu you always see clean inside because ekugqibeleni the more ubila the more kubakho ubumdaka phakathi esihlangwini. So it's very important to change isihlangu. At the same time, I change even his socks. Ewe ungasinxiba isihlangu for 3 days, but kaphinde usiphi chance ukusiphumlisa. But make sure in that 3 days you change his socks. You don't repeat his socks.
Okay.
Yes.
Hey, kuwe kaoso kuzibona efondeni uba xa zilahle phani waziyakwazi nozimela kuthiwa ngamakopolo.
Ziqinile, dok.
Yey, kakhulu. And that is not good for food care because ufuna kubekho into perfume lapha. Which is very, very good. What else would you like to emphasize ebantwini bethu in summary?
Oh,
the importance
okay.
of a food care.
Ibalulekile guys into oba inyawo abantu mabalivase at least 2 times a day dog.
Because two times a day. Okay.
Because ubuya udiniwe for instance. Kusasa xa uvuka uvase, right? Okay, uzivasile.
Yeah.
Then naxa ubuya udiniwe. Then nenyawo bezibilile. You can't ukhwele ebhedini ngenyawo ebezibile ezinjalo.
That's a lesson.
Yeah, so ngaske nje just inyawo uzifake emanzini uzisule and I wouldn't recommend uba laa nto yoba abantu basokhe inyawo. Abantu naxa besokhe inyawo basokha ixesha elide. Inyawo you mustn't soak inyawo for too long. At least 5 to 10 minutes usokhe inyawo zakho, it's enough. Ungazisokhi kakhulu inyawo because nalanto abanye abantu bane-diabetic umntu xa esoka akufunanga umntu one-diabetic afunanga azisokhe inyawo kakhulu emanzini funeka at least azifake nje just 5 minutes then azisule azithambise then zizoba right.
Make sure ezinto kazizo massage inyawo zidumayo and so on, do you support them?
Yes, I recommend la machine la foot spa.
Okay.
La machine nakuye afunanga uhlale kakhulu because la machine ifeva uhleli kakhulu uphinde inyawo lakho libe nalanto imhlophe ubone inyawo xa lihleli kakhulu emanzini liphele liba liba ngathi limhlophe ke to avoid
lo nto.
Yes, afunanga lihlale kakhulu phe emanzini fuleke nje ulifake nje immediately leave ba okay noko ngoku lingathi liya relax then ungaphinde ulikhuphe immediately ulithambise lizofila good inyawo.
Cebi, in closing, where do we get you?
Ucebisa ungamfumana nakuFacebook, kuInstagram, kuTikTok. KuTikTok ucebisa mobile food care. Then kuFacebook ucebisa mobile food care again. Then kuInstagram ucebisa food care.
Okay.
That's where you can find us. Or then you can WhatsApp us if ever you want to ask anything about feet or where to find us. You can go through WhatsApp 064-089-5231.
I will plug your number. Thank you very much for your time. Starting with me and my feet. Because my mini organ, the lungs in Pembe.
They are full of food. Okay,
yeah, thank you so much. I'll definitely make sure that I don't only take care of other people's feet, but even my own feet.
Yes.
I've learned so many lessons today. Are you diabetic? Are you working hard? You are always on your feet. Masixabise iinyawo zethu ukuze nathi zikwazi ukusithwala for a long time. Kukho ii-arthritis ezithile, into ezithile ezichaphazela amathambo enyawo, intlobo yezihlangu, ifake i-inner soles, keep your feet clean and dry, ziphefumle le nyawo, zonke ezo zinto zizawubangela into yoba ube ne-prolonged healthy life and wellness of inyao. Thank you so much for being with us. Always follow us at Appeal Communications on all social networks, and on Thursdays 7:30 Mpuma Kapa TV, head to toe with Dr. Tebelele. Inkosi.